Ndiyawamkela. Ngoku ke masijonge imibuzo exhaphakileyo kubani ku-calculus. Imibuzo ke exhaphakileyo leyo nto yokubana ubonakalise uprove ke ngamanye amagama. Ngoku ke namhlanje sibonakalisa ntoni? Bona sibonakalisa into yobana ilimit xa u-x esondela ku-1 ye-function yeyo ithini ke i-function yethu. Imizekelo enje ke okanye imibuzo enje ke ixhaphake kakhulu ke kwi-textbook yabani ka-calculus. Ngoku ke masijonge intoyoba siprova ntoni okanye sibonakalisa ntoni. I-function yethu ithi u-3x umphindaphinde ngo-x uthabathe 1 umohlulahlule ngu-x uthabathe 1. Ungazibuza ke into yokubana okanye ungabuza into yokubana kutheni ke singavele sisuse u-x minus 1 ngasentla nangasezantsi kuba ukhona. Ngoku ke loo nto ke ndiyenzela into yokubana sizokwazi uba sibone uba kwenzeka ntoni ke kwintoni kwigraf yethu okanye kwilimithi xa u-x esondela ngokusondela kubani ku-1. Ngoku ke siyaqaphela into yobana kwigraf yethu into eyenzekayo umbuzo uthini ke masiwugqibezele umbuzo uba uthi bonakalise uba ilimithi yethu iya ku-3. Ngoku ke uchazele into yokubana ilimithi ingubani. Ngoku ke yintoni ozoyisebenzisa ukubonakalisa uba le limithi yethu xa u-x esondela ku-1 izasinika u-3. Uzawuthi usebenzise i-epsilon delta. Ngoku ke masiyenze ke le nto ndithetha ngayo, sisebenzise i-epsilon ne-delta. Ithini ke xa unikwe i-epsilon kuthiwa i-epsilon ke lingaleliphi nalina inani elingaphezulu kukabani ku-0. Le nto ke i-epsilon isichaze into yokubana ufuna ukusondela kangakanani na ku-3. Ngoku ke xa unike le epsilon ingaphezulu kuka-0 ungathi ufumane ndingakunika intoni uba ulam u-delta wethu ungaphezulu kuka-0. Kodwa ke loo nto ndizayenza xa kutheni? Ndizoyenza loo nto xa umgama ukusuka kubani u-x uthabathe ubani uthabathe u-1 etheni yena engaphantsi kuka-delta. Siyayikhumbula ke into yoba i-elipsin delta iba ithetha yenziwe njani. Uba uyikhumbule ikhona ke eminye iividiyo zayo ezitheni ezithetha ngayo, ubuyele kuzo uyojonga. Ngoku ke xa unikwe intoni unikwe i-epsilon kuthiwa ingaphezulu kukabani kuka-0, ndithi ke ngoku mna u-delta ungaphezulu kuka-0. Kodwa ke izokwenzeka loo nto xa kutheni, xa umgama ukusuka ku-x uthabathe u-1 engaphantsi kukabani kwalo delta kodwa emkhulu kunabani kuno-0. Ngoku ke loo nto izawuthi isinike ntoni? Loo nto ke izasinika umgama ukusuka kubani kwi-function yethu u-3x umphindaphinde ngobani ngo-x minus 1. Yonke loo nto uyohlulahlula ngo-x minus 1. Siyazi uba yintoni? Yi-function yethu leyo. Uthabathe bani ke ngokuyo? Uthabathe u-3. Uba ke loo nto awukayibambi kakuhle, zikhona ii-videos ezitheni eziyibonisayo loo nto. Loo nto izoba ngaphantsi, izoba ngaphantsi kwantoni? Kwi-epsilon yethu. Ngoku ke limit ka-f of x xa u-x esondela ku-a, yonke loo nto ilingana nabani? No-l. Ngoku ke u-3 ungu-l kulo mzekelo, i-function yethu iseyile function yethu ngu-f of x. Ngoku ke xa kuthiwa prove uba le nto sinikwe ngasentla, yile nto ke sifuna ukuyibonakalisa le ye-epsilon nabani? No-delta. Ngoku ke xa unikwe nayiphi na i-epsilon engaphezulu ka-0, ndiza kunika u-delta ongaphezulu kabani kuka-0. Ngoku ke masijonge ukuba sizathi siyenze njani ke loo nto. Loo nto ke masiqhubekeke nayo. Sizothini ke xa siqhubekeka nayo? Eyona nto ukhumbule ukuba eyona nto siyenzayo apha yintoni? Sifuna ukujonga into, sifuna ukubonakalisa into yobana ilimithi yethu ele function besiyinikiwe ngasentla ilingana nobani? No-3 xa u-x esondela ku-1. Ngoku ke Masiyenze ke lento nithetha ngayo, singathethi izinto ezininzi. Ngoku ke soqala phi ke? Sizoqala kule nto sinikiwe into yobana siyazi into yobana sino f of x uthabathe ilimit yethu ingaphantsi kwabani kuka epsilon. Ngoku ke sifuna ibe yinto efana nale ingapha kweli cala. Sizayenza kanjani ke into yobana ifane nale ingapha ingu-x uthabathe u-1? Kuba kaloku sino delta otheni ongaphezulu kunalo x uthabathe u-minus 1. Siyayazi ke into yobana u-epsilon no-delta banxulumene njani. Xa unayo i-epsilon uzathi umfumane ubani u-delta. Ngoku ke masiqale ngeli cala likabani lika-epsilon ukwenzela into yokubana sizofuna ntoni, sizofuna u-delta. Kuba kaloku benditshilo kuwe ndiyaphinda nangoku into yobana xa unaye u-delta i-epsilon uzoba naye u-delta. Ithetha ukuba loo nto u-delta uyifunction kabani ka-epsilon ngamanye amagama banxulumelene. Masijongeke into yobana sayisebenza kanjani ke. Siyaqaphela into yobana u-x minus 1 ukhona ngasentla, ukhona nangasezantsi. Ngoku ke sizathi sibasuse. Kodwa ke loo nto leyo yenzeka xa kutheni xa u-x engalingani nobani no-1. Kuba kaloku siyaqaphela into yobana xa ilingana no-1 uzoba ngubani ke loo nto, izawuba yinto engenaso isisombululo. Ngoku ke masiqhubekeke ke nokubonakalisa kwethu neproof yethu ke ngamanye amagama. Sizathi sishiyeke nantoni ke ngoku? Sizashiyeka ne absolute value kabani ka-3 umphindaphinde ngo-x uthabathe u-3. Yonke loo nto isengaphantsi kukabani kuka-epsilon. Ngoku ke sathi sikhuphe u-3 ngaphandle, sishiyeke nantoni? Sizoba no-3 absolute value ka-3 umphindaphinde ngo-x uthabathe u-1. Yonke loo nto ingaphantsi kukabani kuka-epsilon. Benditshilo ke kuwe into yobana sifuna le nto ine-epsilon ifane naleya inobani inolambda. Ngoku ke sayenza njani ke uba ifane nale inolambda? Sayazi ke i-absolute value ka-3 umphindaphinde ngo-x uthabathe u-1 iyafana nentoni? Ukhuphe absolute value ka-3 ngaphandle uphindaphinde i-absolute value ka-x uthabathe u-1. Ngoku ke le nto ke ungathi uyijonge nangamanani kwikhompyutha kwi-calculator yakho ukwenzela into yobana uyijonge into yokubana iyinyani ngokwenene nale nto ndiyithethayo. Le nto ke siyakhumbula uba ingaphantsi kwabani kuka-epsilon. Ngoku ke sifuna ukwazi into yobana xa le nto iyinyani kuzokwenzeka ntoni. Uzathi uyijonge ke ngoku ubunyani baya kwintoni? Kwi-calculator. Kuba kaloku le nto ibubunyani xa aba-f babini ithetha into yokubana uba le nto ingasentla nalena ingasezantsi itheni uba le nto ingasentla iyinyani nalena ingasezantsi nayo ithetha into enye nale. Ngoku ke masiqhubekeke ke kuba sithe sisebenza ngento enye, into esiyenzayo nje apho kuba simplify ngamanye amagama. Zonke ezi zinto zitheni ziyinyani sezidibene zizonke. Ngoku ke masiqhubekeke ke sathi senze ntoni xa siqhubekeka? Kuba kaloku besifuna eli cala lifane neli likabani lika-delta. Ngoku ke sathi sahlulahlule ngo-3 macala omabini sizoba ne-absolute value ka-x uthabathe u-1 ingaphantsi ka-epsilon uyohlulahlule ngo-3. Ngoku ke senze ntoni ke ngoku? Sifanise le nto ine-epsilon i-absolute value kabani. Into esiyenzileyo sifanise le u-epsilon over 3 nale ingu-x minus 1 ilingana no-delta. Senze ntoni ke? Sithe u-3x umthabathe u-x minus 1 yonke loo nto ingu-x minus 1. Uthabathe u-3 yonke loo nto i-absolute value yayo ingaphantsi kabani kuka-epsilon. Kodwa ke loo nto yenzeka xa kutheni? Xa u-x epsilon ka-x absolute value ka-x minus 1 ingaphantsi ka-epsilon umahlulahlule ngo-3. Ezi zinto ke le nto iyinyani xa kutheni? Xa le nto iyinyani ubani umgama xa usuka ku-x uthabathe u-1 ingaphantsi kubani ku-epsilon uthabathe umahlula hlule ngo 3. Siyayazi ke le nto ba sithe ilingana nabani, ilingana no delta kuba kaloku ingaphansi kuka x uthabathe 1. Ngoku ke siyenzela ntoni ke yonke le nto siyenzayo? Ukhumbule kuba kaloku yintoni ke le, i-function yethu ngu f of x lo wethu, ukanti u3 ungubani, ungu l, ungulo ile limit iya kuye. Ngoku ke sifuna ukusondela kubani, ku l, kodwa ke sizoba kufutshane kangakanani na ku l le nto le ndiyithethayo? Sizoba kufutshane xa u x uthabathe 1 engaphansi kukabani, kuka epsilon umahlula hlule ngu 3. Uba umzekelo i-epsilon yethu sifuna uba kufutshane ku-L ngabani ngo 1, sizathi nike ngoku, sizathi ufuneka ibe kufutshane kangakanani ke kubani, ku-A le nto ibe kufutshane no 1 over 3. Masithi ke ubani u-epsilon wethu ungubani, ungu 1, ufuna ukuba kufutshane ngubani, ngo 1 kubani kwi-limit yethu. Siyazi function uthabathe ubani, u-L, yonke loo nto ingaphantsi kukabani, ku 1. Ngoku ufuna ukuba kubani, kuba kufutshane ngo 1 kwintoni, kwi-limit yethu. Ngoku ke uzawuba nobani ke u-delta wakho. Ngoku ke into ezathi ube nayo uzoba no, masiyenze le nto ndithetha ngayo, i-epsilon yakho uthe ungubani, uthe ungu 1 kuba kaloku ufuna ukuba kufutshane nabani, ukuba kufutshane ngo 1 kubani, ku l. Loo nto ke izokwenzeka xa kutheni, xa u-epsilon value ka x minus 1 izoba ngu 1 umahlula hlule ngo 3. Yiloo nto izoba ngubani, izoba ngu lambda wethu leyo. Masiyibone ngantoni ke le nto, cause eyona nto masiyijonge ngemizekelo ke le nto siyithethayo okanye ngegraf, kuba kaloku ibonakala kakuhle kwintoni, kwigraf yonke into uba sithetha ngantoni kanye kanye namhlanje. Nazi ke i-x axis zethu, nanku y of x wethu, u-f of x wethu, siphinde sibe nabani, sibe no x axis zethu. Nantsi ke igraf yethu, islope sayo okanye intoni, islope sayo singubani, singu 3. Ngoku ke siyayazi into yobana sino 1 apha, sibe nabani ke ngoku kule ndawo, siyayazi into yobana itheni, ayinaso isisombululo kubani, ku 3. Ngoku ke eyona nto siyithethayo sithini, sifuna ukuba kufutshane nabani, ngo 1 kubani, kwi-limit yethu engu 3. Yiloo nto ke ethethwa yintoni, yi-epsilon. Ubude usuka ku 3 sifuna kube ngu 1 ukuba kufutshane kangakanani na kwi-limit yethu. Ngoku ke sifuna i-function yethu ithini, bekufutshane ngubani, ngo 1 kubani, kwi-limit yethu. Eyona nto sathi siyikhangeleke, sizathi sifumane into yobana ulambda yethu uzoba ngubani, uzoba ngu 1 over 3, ubude ukusuka kubani, ku x wethu, kuba lo sithe sifuna xa u x esondela ku 1, ngoku ke sifuna ukuba kude ku 1 ngobani, ku 1 over 3 kuntoni, kwi x axis, kuba lo ngapha ngakwi y axis sine epsilon, apha ngasezantsi sine epsilon over u 3. Siyibonile ke loo nto, besibonisa yona kulo mzekelo. Xa unikwe noba ngeyiphi na i-epsilon, uzathi umfumane ubani, ulambda, kuba ulambda kaloku lo mzekelo ungulo uya ngubani, uya ngu-epsilon umahlula hlule ngo 3. Ngoku ke noba liliphi na inani olinikayo othi ufuna ukuba kufutshane ngalo kubani, ku-limit, ungakwazi umfumana ubani, ulambda. Yiloo nto ke besiyibonakalisa namhlanje. Enkosi, ndiyabulela.